boma ndama zimene limagwitsa ntchito limazilenga kuti komanso kodi boma limatha kukongola ndalama boma limatha kukongola ndalama kuchokera kwa anthu osiyana siyana komanso makampani ndi mabanki mprogramu tsotsatira lifuwa lidzapeza mbiri zokhuzana ndi ma treasury bills komanso ma treasury bond imene ndi njira zimene boma limagwitsa ntchito pobwerekera ndalama tidzakhala limodzi mprogramu tsotsatira